mwiriwe cyangwa mwaramutse bakunzi ba Isaac TV bivanye naho mu mwese aherereye inkuru y'umubabaro inkuru y'agahinda ndetse iteye n'ubwoba aho umuririmbyi w'icyamamare azwi ku isi yose azwi ku izina rya Snoop DOG inyuma y'amasaha 26 ahejeje kuboneka inkuru ivuga yuko ahejeje kubura umubyeyi wiwe ariwe mama wiwe azwi ku izina rya Beverly afanye imyaka 70 y'amavuko uwo muririmbyi rero akaba ari mu marira menshi n'agahinda kadasanzwe aho ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Instagram yanditse avuga ati Merci mon Dieu de m'avoir donné un ange pour mère, ainsi qu'un emoji d'ange, un emoji de cœur, un emoji de rose et un emoji de main de prière. Ibyo rero bikaba bisiguye muri makati warakoze mana kuma mama wanje, kuma umuntu na mama wanje ameze nk'umumarayika kandi warakoze kubera ko wamumpaye akaba ari na wewe wisubije ibyawe ati Imana izimuhe uburuhukiro bwiza tubamenyeshe neza yuko abasanzwe bakurikirana urubuga ngurukana bumenyi rwa Instagram rwa Snoop DOG aho mu minsi yaheze yaheruka kutwandikira atubwira yuko mama wiwe agwaye kandi cyane ababishoboye bamuterere agasabisho ngo abazira rumenyetso nabo nta kundi bikawukira ariko nabo nyene bagire icyo bakoze kubera ko mama we muri iyo minsi yari mu bitaro none birangiye yitavye imana tubamenyeshe neza yuko uwo muvyeyi azwi ku izina rya Beverly Tete akaba ari na mama wa Snoop DOG yarasanzwe ari umuvugabutumwa kandi akaba yari n'umwanditsi w'ibitabo bibiri igitabo kimwe biswe Real Love n'ikindi biswe Real Love 2 bakunzi ba Isaac TV ayo makuru nubwo adashemeye nubwo atari meza cyane ariko twashimye yuko namwe ategerezwa kubashikako kugira ngo mugume mumenya ibiriko birabera ku isi n'ibiriko birakogwa rero icyo ndabasaba rero ni kwifatanya umubabaro nawe jewe nka MC Iva mutima wa Burundi ndamusabira uburuhuko bwiza nongera nsaba n'umuririmbyi wacu Snoop DOG ahari hose ndazi yuko ubutumwa azobwumva kugira ngo umana imuhe umutima wo kwihangana kuko bibaho twese nigo rugendo tuzobonana mu gitondo cy'umuzuko bakozi ba Isaac TV icyo ndagusaba sikin ni gusyonda kuri subscribe share na comment na like kugira ngo ibiganiro byacu n'inkuru zigezweho zigume zibashikira ciao ciao
Ndabara mukije jeri twa Isaac Classic Ebane hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha gire bitangira kuza biracha kuri yo television ariko cyari hasi by the way racha abone bake ndasabye rero yuko tuginda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri television Furaha TV 25 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri Furaha TV cheni Isaac Classic neme n'umutima wanje wose kira Furaha TV 25 andi kuko nyene kuri YouTube Furaha TV fura mugiswa ruko nyene Furaha TV 25 Furaha TV 257 hama uche wiyandikisha logo cyibona ngaho wiyandikisha hajya bo entre temps urasha urakura bona ibiganiro by'abajeune ari umujeune yitwa Karim nabandi bandi bako bakishigano vyiza vyiza hajya a kumwanya kumwanya ebana n'ukuri kuracerwa sana rero ndasubiyemo mu nyuma ukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hari kugwa gishasha cha Isaac Classic gire guza gicaga kuri Furaha TV cewe neme gushikira wewe rero na nkunda jewe tujye gushikira Furaha TV na Isaac TV shikira Furaha TV twese dutere imbere